abantu benshi nubundi bamabagaruka bakibaza bati niki nokora kugira ngo ntere imbere mbega no kugira imigambi mbega no kugira imitahe bisaba iki kugira umuntu atere imbere uno munsi mu kiganiro tugaburira ubwonko reka twigire gato ku bahindi niki abahindi bakora ayandi moko y'abantu ku isi badakora Nibihe biranga abahindi abandi badafise Kwa abahindi batarongorana n'abandi bantu ni kubera iki Kwa abahindi uburyo bigamo amashuri atari nico kimena abandi ni kubera iki Niki basumbya ihindi miryango y'abandi bantu batari abahindi Leka turabe neza uko abahindi biyubaka maze bigatuma imiryango yabo irushiriza gutunga Hari gihe Rimwe na rimwe hari ibihugu iyo bitembere neza cyangwa ukaraba uko byubatse ushobora gusanga umunyagihugu wabyo ashobora gutera imbere cyangwa gatunga ibyo bihugu byo bitatunze hari n'igihe igihugu gitunga abanyagihugu cyangwa abende igihugu bakibamwo batateye imbere bigenda gute ku imiryango y'abahindi tubona usanga bashobora gutera imbere kuva kuri base kuri bakabandanya mu buzukuru n'abuzukuruza n'ico n'ikihozo bitabandanya Entreprise itanguye ikabandanya gushika mu bana bose bakomoka kuri uwo muryango. Bimwe rero mu bituma abahindi babigerako kumbure mu bindi bihugu nka bigize nka Afrika cyane cyane ntibabigereko bigenda gute reka tubice hirya no hino. Icamera nuko mwomenye yuko abahindi bemeza yuko kugira iterambere ribeho biterezwa kujana n'imyemerere n'imyizerere ubujye abantu bizera mu Imana ubujye abantu babana n'iyoboka Imana hakiyongeraho kandi kindi imico n'imigenzo nayo ngigira uruhara kugira iterambere ribeho abahindi barakoronijwe n'abongereza nkuko natwe twese nga muri Afrika twagiye dukoronizwa n'abadagi ababirigi abataliano aba Portugal n'abandi n'abandi ariko twebwe byatwambuye imico n'imigenzo by'iwacu kubahindisha siko byagenze barakoronijwe n'abongereza mbere baranababaza cyane ariko ntibikuraho ko bagumanye umuco n'imigenzo yabo no gusenga gushamikiye kukaranki wabo bano bahindi rero Muri uko kwizera bizera mu Imana benshi hariya mu bahindi n'abahindu donc benshi usanga bahurikiye muri rya dini rya Hinduism hariho n'aba Buddhist bakeya hagongera hagagira n'andi madini usanga ashamikiye ko ngaho nk'abakishatriya n'abandi benshi ariko turavye imiryango yabo icambere bo baravuga bati kirazira ko muhindi arongorana n'uwundi muntu yabo muzungu umushinwa umwirabure umwarabu nibikenewe umuhindi narongorana n'umuhindi nyene kuburyo niyo umuhindi agiye kurongora cyangwa kurongorwa mu bundi bwoko butera abahinde baramuca ivyo twarabiyaze n'abahindi bamwe babangaha ibijumbura bavukiye nka usanga bafite n'imico n'imigenzo usanga irimo y'u Burundi akongera akabamo n'u Buhindi kuburyo bo busanga bari byose twarayaze n'abatari bake kugira ngo nkore ikintu kiganire ikindi usanga babuzwa no kuje guteramira mu bubare kubera iki none mbega bano bahindi basabwa kurungurana nabi wabo bose ica mbere ni hahandi bavuga bati Leka tugumye umuco wacu umuco nkububobo kirazira ko baje guteramira mu bubare yavuye ku kazi acije kwegera umuryango wiwe ukavuga ati nimba mu muryango bitameze neza ni gute ku kazi byogenda neza reka mbanze rero nubake muri famiye nina kuri umunezero muhira n'akazi kanjye ugakora neza niho usanga nabashika bakanywa ibinyobwa kumbure birimo umwambiro washaka kukanabona kaze ivyo babinywera muhira umuryango kandi babinywa bahekeye kuganira nimba ari umugabo yaje kuganira n'umukenyezi wiwe yaheje gusiva abana kuyaga n'abana kuko bategezwa kuba hafi y'imiryango yabo bagamije iki bagamije yuko ibi bakora n'ivyo abana babo bazoza kubandanya niba baba batakiriho bazobananya byo gene nico gituma musanga nk'ino iwacu muri Afrika ushobora gusanga nk'umu papa par exemple ni afise ihinguriro giwe cyangwa afise business yiwe runaka akora mugacha cyarungi kanga umwana wiwe kwiga nka geography cyangwa kajya kwiga ibijanye na histoire cyangwa kwiga indimi cyangwa scientific ariko ataho neza neza uza gusanga haraho bihuriye na gwa rudandazwa gwiwe kuburyo ibihugu vya Afrika no raba statistique yosha sanga iyo abo bantu batangizo business bita by'Imana batagihari keshi zo business zirashita zirasambuka zirapfa paske abana babo navyo babatoje umwana ntazi urudandazwa se akora uko rumeze mubahindi rero mwumve kano kanu neza mukumviriza umuhinde nimba akora business yugo kurunaka business ni nyinshi acharondera n'igisata mwishure yigisha mu mwana ico nyene aje kunonosora kumure niyava muri iyo shuri azaza no buhinga burusumba ubwase muri uru rudandazwa ntabwo aje kwiga ikindi kintu gitandukanye nabije bakora nico gituma bobo bubaka empire familiale de la richesse empire familiale de la richesse buba ku butunzi bw'umuryango ariko muri Afrika henshi siko bimeze ikindi banka gutakaza umwanya hanze kubera ko nk'ubu twebwe nk'unga muri Afrika kesho umuntu avuye ku kazi aceca mu kabari abahindi bakavuga bati nimba ushaka business yawe itera imbere uri concentra haraba concentration haraba kudatakaza umwanya time is money uko niko abahindi bayibona rero bano bahindi nimba babikora gutyo pourquoi pas bitokoreka muri Afrika pourquoi pas bitokoreka mu miryango yacu kuko bavuga bati nimba twebwe mu ntumbero yo kubaha umuco n'umugenzo byacu nimba noje kurongora umukenyezi par exemple je ndi mu Burundi nkaje kuzana umukenyakazi nkaje kuzana uni nkuye kundi mugabane kumbure uyo muntu arase kibitibire cyangwa arase umuco twe tudafise uwo muco rero ureza gutuma hari byinshi bihinduka ati byo bihinduka rero bibizo kwa affecta na za business bobo igituma twababwiye ko bubaka empire de la richesse uzosanga hafi ya bose babana umutama aho yubatse abana biwe iyo bakeneye nabo kubaka babaho nyene bemporte ngo numukobwa umukobwa ashaka arazana umuhungu bakaba ngaho Burundi twebwe bacho bitwe ngabavuga ngo numukwe yo kundara nico kimwe n'umuhungu ashobora kuzana umukobwa mu nzu kwase keje nigiye bubaka etage zigagenda ziduga gushaka kure canke bagenda bagura mugabo ugasanga niyo hageze ko bafungura ni famiye imwe navyo kuvuga ngo ni famiye zingahe ngo abana muvuka ngo nabo barubatse nibagira ivyabo n'ibindi nabandi vyabo oya nawo rero barera umuco ugasanga n'umwuzukuruza arazi ko ivyo wabo byubatse kuko bose barabana iwacu uvuka hariya acagenda kubaka handi kuburyo usanga sinzi ubona bajingahe bujumbura ndiko namubaza nti haso yitwa nde arambyira ati sokuru nawe sokuru amumenya mu gasekuru aramuyoberwa donge amazina bandanya ntayazi kana kugira ntibikeneye nuko abamenya donc na rero bagenda batusumbiriza bubitaho itunga ry'umuryango natwe twitaho itunga rya wewe wenyine ugite cyawe ikindi bano bahinde hari umuco basangiye novuga ngo n'abayahudi abajuif abayisraelite kuburyo bobo bashigikirana mu bihugu vya Afrika henshi ntibashigikirana bo barakora n'ikintu bita gutanga madeni hagati yabo ugasanga umuhindi ahaye deni mugenzi we kugira nawe aje kwiyubaka nimba atari yubaka bagahana akazi hagati yabo ariko bitewe n'umuco warereshwa usanga bari honnête nabizigigwa aragaruka kishura ntabwo iyo deni abatwaye urundo ugacha wibaza uti none muri Afrika habuziki kandi benshi uzosanga bari kora nabituka babikengera ati iyi mico natwe dufite muri Afrika irateye isoni none ko twabibonye kuki bidahinduka kubihindura s'umuntu azuja artete de peyo bihindure tanga uruhindure uti hinduke wewe mugenza bashobora guhinduka here kuri wewe bano bahindi si ikijanye na business si cubu bagitanguye kera ku buryo mu gihugu cha Uganda bitwara Idi Amin Dada yigeze no gushavuzwa n'ukuntu abona ariho bateye imbere usumba baganda aca bajamwo aranabica abandi barangara batamatungo yabo ngaho nico kimwe no muri Zimbabwe kwa Robert Mugabe igihe yirukana abitwa ko abayitranje bose yabaha ikiringo gito cyane amasaha make cyane ku buryo amatungo bari bafise udashobora kuyatwara abahindi rero ngahantu barahombeye cyane ikindi uku kuntu tuvuga yuko abahinde usanga umwe umwana uwo ari wese avuka bwizwa kuza gukora muri business y'umuryango hariho rero baba bavuka mu miryango itagitigize igirizo business kumbure bamwitwa gutabanyarucari ariko iyo bishitse bakiga n'ubundi abo bantu usanga bahanga muri ngira no maraso yabo business zirimo nico gituma abahinga bagiye bakora ama societe manini tuvuga nka Google CEO wayo ni muhinde Microsoft cyangwa Microsoft yashinzwe yatangwa na Bill Gates na nyene CEO wayo kano kanya ni uwitwa Satya Nadella ni muhinde mu bigo byinshi biri mu Bwongereza abenshi babitwara n'abahinde bigenda gutereye naha usanga bikosantra cyane nta mwanya guca gutakaza umwanya nta mwanya wo kuraba umwanya barakora mu gitabo cha Robert Kiyosaki cyangwa Albert Kiyosaki Père riche na Père pauvre niyo yavuze yuko umukozi nyezina wabiharuye neza ukabishyira ku rutonde umukozi akwiye guhembwa 10% byayo yakwinjirije abahinde rero ni abantu ba mbere bazi kubahiriza nino tegeko abahinde barakoresha umuntu gushika ku buryo bibaza ati eske baratahura yuko ari umuntu aruha ari umuntu agwara baragukoresha ku buryo amahere yabo uyajya byuko yakwiriye nico kimwe ngangira ngo two kwiba gato twinjira no mu mugezi w'abashinwa nabo barakoresha umuntu cyane kandi ntibakora amasaha no nitwe muri Afrika gusa usanga umuntu ariko aradandaza abakiriye baje ugatoma ngo uhageze ko nubugara akabasubiza inyuma agasubira inyuma uno mugenzo atahuriye no kudandaza okay turabakunda cyane mugire subscribe kuri Agaciro Media maze tube umuryango munini duhore duhana ivyigwa bitandukanye kino cyari ikiganiro gishasha tugaburira ubwonko hari cyo cyagufashije kwandikire muri commentaire.